Good day, ladies and gentlemen. Welcome to Code Switching 2020, where we teach indigenous languages. Today, I want us to continue with our Sepedi lessons. And today, we'll be looking at drama, where we try to teach language using a dialogue. The main purpose of this video is for language learning. So, it will be a dialogue between Mokwale and Pasha. Let's start. Tobela monna Pasha. Le kae monna Mokwale? Rona re ka ra lena. Le tswa ina meng. Khomo ya swa. Tia dile Mokwale. Gape ke kwele ba re re tlabe re ja dinama kua ga maleka. Ao, ke taba tše di botse tšewe Mokwale. Wena o di tšea kae? Ao, monna Pasha, ke di tšea kae ke goreng? A ke re ditaba tše ke di kwa ka wena. O nyaka go mpotša gore taba ye ga o e tsebe monna Pasha. Ka ge ke botšiša. Pasha, ke ka lebaka la eng le rata go ja le nnoši na? Re ja re nnoši, o nyaka gore Mokwale. A ke re ba re mošimanyana wa ga Maleka o nyala ngwana wa gago Lerato. O nyala ngwana wa mang?
Thank you for watching. For the next episode, please watch Code Switching 2020. Thank you.